zihlakaniphile geza nangobisi igama lakhe ulungile wahlangana nenye insizwa nekusasa liqhakazile ubhuti Michael ntombazana uyangigaza ngicela ungikhaphesiya esipazane zokuthengela noma igwinya sithi ungogula umamuzo thetha yena ubabuza umshaya kodwa ngobuya ngijama sambe sisheshe siwe kwadlula iminyaka bakhula baba badala kovela nabantwana imndeni yathi halala mama wathi baba baba wathi mama mina ngiyakuthanda sadalelwana ntoka zihlawumpile geza nangobi igama lakhe ulungile wahlangana nensizwe nekusasa liqhakazile ubhuti Michael ntoka zihlawumpile geza nangobi igama lakhe ulungile wahlangana nensizwe nekusasa liqhakazile.